asuafoɔ nnuanom ne adɔfo ɛde ntia kɛseɛ firi Bentum 5 pictures aseɛ ɛna ɛbrɛ mu medin de blessing ata ne a megyina ha yi ebi nim me ebi nim me adekyeɛ mu nsɛm me play role as Kyeiwaah ana me abo Agyewaa adamfo ɛnɛ de yi me papa Jackson K. Bentum ehu ade kɛseɛ ɛwɔ me mu ɛpagya leading role ɛde ama me sɛ me nyɛ ɛfiriye a meyɛ meyɛhwan ɛwɔ meyɛhwan series mu serial mu ɛnti ɛna awia nɔpɛ yi deɛ mpɛ sɛ wote aseɛ ne sɛ yɛ papa Jackson K. Bentum deɛ ɔnhwɛ wo a wɔyɛ bi da anaasɛ ɔnka sɛ wobɛtumi anaasɛ wontumi na mmom ɔhyɛ wo nkran ɛma wo nso ne pa a wohu ɛwɔ mu a ɔbɔ adede adua wo mu no nso ɔma wo akwanya ɛma woda no adi meyɛhwan TV serial afotuo wom ɛkyerɛ ha ɔyɛ ɛyɛ sɛ sɛdeɛ ɛsɛ yɛ ne nnipa tena sɛ ɔyɛ hɔhoɔ sɛ ɔyɛ kurom ani sɛ ɔfi abɔnten sɛ ɔfi fie sɛneɛ ne nnipa tena ɛkyerɛkyerɛ yɛ sɛneɛ yɛkasa sɛneɛ mpo amammerɛ ne amanneɛ ɛteɛ wafa tete bere mu ɛde aba ɛnɛ bere mu sɛnea ɛbi yɛ ɛbɛhu amammerɛ a yɛato atwene ne asan den akɔfa kisɛ mpanimfoɔ sɛ ɛsan kɔfa wɔ hɔ yi yɛn nkyi ɛna nnipa pa bebree wɔ hɔ a yɛato agu ɛno nti ama nneɛma bebree nso atɔ ba ha ɛwɔ yɛ ɛndɛ mbere yi mu yɛgyina ha a yɛka kyerɛw sɛ ɛnam ɔyerepa so ɛna ama saa sini fɛɛfɛ yi a ɛfoto bebree wɔ mu aba so sɛnea yɛde adekyeɛ mu nsɛm baeɛ a mogye too mu fɛɛfɛ so ne anigyeɛ mu no yɛbɛkyerɛ sɛ meyɛhwan TV serial ɛrebɛ yi mo nyinaa mo nso mobɛkeka mo ho abom na mo ne mabusua moafrɛfrɛ ɔno a wɔ ama nɔne ɛmpo wɔbɛtumi ahwɛ wɔ online ɛyɛ ɔyerepa live ama ne nyinaa akɔsi pɛpɛɛpɛ yɛsaa yɛ ɛho nkyerɛkyerɛmu a mpo wotumi frɛ ɛkyerɛ w'adwen yɛsaa de ɔno a ɔtwa sini no bi nso ɛba TV no so ɛma wotumi frɛ ne wɔn di nkɔmmɔ ne nyinaa boa ɛma adwuma no nso ɛtu mpɔn yɛbɛkyerɛ sɛ sɛ wohwɛ sini na sɛ biribi wɔ mu na wonte ase a fa wo telephone na frɛ na wo nso kyerɛ w'adwen na mboa ma dwumadie no ɛnkɔ so nyame nhyira mo nyame nhyira ɔyerepa ɛne ne kunu nyame nhyira mpanimfoɔ a wɔmotaa dwumadie akyi ɛyɛ yɛ ankasa yɛ papa director Jackson K. Bentum ɛne n'assistant director Reverend Isaac Aidu yɛde opi baako pɛ original gaf mali nyame ɔnhyira wo yɛ props gift nyame ɔnhyira wo mo nyinaa mokaw na adwuma yi ayɛ fɛ original ɛne n'assistant password costume nyame nhyira mo yɛa yɛ sister edith a ɔyɛ makeups nyame ɛnhyira wo a ɔyɛ bono ba kɔnkɔnsa baako pɛ nyame ɛnhyira no yɛ production manager yɛfrɛ no pm wate aseɛ wobaa deɛ saa na yɛfrɛ no yɛ reverend nyame ɔnhyira wo ɔnyɛ ɔkɛseɛ paa ɔdaseni adasa baako pɛ nyame nhyira wo ɛdura anadwo na wohwɛ na sɛ sini no ɛyɛ fɛfɛɛfɛ na wohu yɛanim yi a na ɛyɛ light man ɔdaseni a yɛfrɛ no adasa nyame ɔnhyira wo sound brahima nyame nso ɔnhyira mu nyinaa sɛ mo nyinaa makeka mo ho abom ɔdɔ buroni nyame nhyira wo sɛde biribia yɛba nso a wogyeɛ ɛbom na biribiaa ɛkɔ kamakama roy kɔnti nyame nhyira wo